zinthu zosiyana siyana cholinga chonena kuti azimai azipanga share my ideas chifukwa azimai masiku ano alibe nthawi kale azimai amakhala ndi nthawi yambiri time manager yoti makolo athu samagwira ntchito ndiye ntchito zake zinali zapakhomo amapita kumadzi limodzi amakonola ndiye time manager ayo amakhala ndi nthawi yomalangizana yokambirana zinthu zosiyana siyana zimene zikuwakhudza pa mioyo yawo kapena msociety mmene akukhala ndiye cholinga cha program imeneyi ndi kuti azimainso abwereleso pa mtondo paja abwereleso ulendo wa kumadzi uja tizikambirana zinthu zosiyana siyana ndiye lerolo sindili ndekha ndi mai Gertrude Kariate takulandirani mama ndiponso tiliso ndi audience yathu beautiful audience and machena atu azimai welcome ndiye mutu wathu walero tikunena kuti ana akazi timakonzeretseretsa kwambiri kuti adzakhale ana abwino ana osatititsa manyazi kumene akupitako kandi kukwati kandi mu society koma nyamata sikawiri kawiri kuti timakhala nawo busy pachizungu akunena kuti we are busy raising good wives for our sons but we don't care about our son our children atsika naja kuti what kind of husbands are they going to have so muti wale utukambira na zimene zonzo kuti kodi nchifukwa chani timakangalika ndithu mwana wankazi ndiye kukalipira tu tere kasese katani katani nyamatari wagona ndiye zikubweresa mavuto anthu achatsopana akakwatirana akadzakhala mbanja tsikana uchamakhala tsopano ngati wolongolola chifukwa atenga roho tsopano ya ndani ya mai oyakholo kumamphunzitsa munthu uja chifukwa chake nthawi zinaso mabanja masiku ano akhala ngati akuvuta akuti nkhani yake ndi imeneyi ndiye mai Kariate nkhani itu ndi imeneyi pabwalo imene tikukambirana lero yonena kuti mwana wankazi itu timakhala naye busy bwawo wanyamata timangomsi mwina kulangiza apo ndi apo inde sikuti ndi wonse koma kawiri kawiri ndiye inuyo ndemanga yanu pa nkhani imeneyi ndiyoti ndizoonanzo zosaona
ndizoona di kunena kuti makolo makamaka azimai ndi family ti ndivuto ndikuona ngati kwambiri makolo timayang'ana banja chifukwa timanena kuti ndimulangize kuti asakabwerere akazapita ku banja kuyiwala kuti banja ndi anthu awiriwo wankazi ndi wamamuna yemwe koma ife azimai timayang'ana mbali imodzi yonena kuti mtsikanayu asakabwerere pamene tikutero tikuwononga wamamunayo komanso wamamuna ndikambe mbali zonse azimai mwana akangokula mnyamata nthawi yomweyo achimwene ndiye china chilichonse timamupangira not even kuchosa mbali imene wadyera pa tebulo aya achimwene musachose achosa sister wakoyo tikuononga mwana wamamuna koma ndikuona ngati zinthu zikuyenera kubalansa kuti akakhale ndi banja labwino banja onse asakabwereko tikuyenera tilangize mbali zonse ziwiri mtsikana timulangize mnyamata timulangize makamaka pa moyo wozidalira okha woti kodi atakakhala pa okha moyo wawo ukayenda bwanji mwina ndilekere pamenepo kaye
aizoma kwambiri akuti kuwalangiza onse timodzi seti ati asakabwerere onse awiri osati kumangodandaula kuti mkazi mwana wanga wankazi muna akabwerera kodi inu azimai wokongola inu inunso mukuti bwanji pa nkhani imeneyi
ine ndi Shamim Frank Chakwana pa nkhani imeneyi ndimanganga ili motere ndikuonanso ngati kuti makolo tonse koma kwambiri amene amakolezera ndi azibambo chifukwa choti anaja amatisiyira ife tokha azimayi kulera mwana wamuna amakula ndi mtima onena kuti amayi azilangiza atsikana iyeyo amene angamulangize ndi bambo ake abambo alibe nthawi yoti akafika pa khomo afuseko kuti kodi mwana iwe wapanga chani iwe watani nyamata iwe kumugayirako zochita ngati nyamata kaya uzisesako pa khomo kaya uwaperekeze amayi kwakuti uterotere ayi chomwe amafuna iwo azibambo nkungolandira ripoti lona kuti mwana wakuti akutere ampase makofi kapena ngonkalipira basi zimenezo zikuthandizira kuti mwana wamamuna azizimva kuti yesu ndi ndani ndi bambo komanso anaja kakha kuti afusirana afuna kukwatirana chimene chimachitika azimayi amamtenga mtsikana wopita naye bridal shower azibambo sana mtenge po mwana onyamata kuti tie ndinai nyamata twika alipo azibambo foro kaya azibambo awiri kaya kaguru kamene ngati meti machitira ifa azimai kuti na usaka mulangize nyamata kuti ukapita kubanja mkazi tusika polo sisi machitika
mwina pamene popo mfundo imene enda ikonda mwina usabambo osadziwa mwina Nanga sizo mwezi tukuna kuti, ndia kuti zikungo piti lila, it's just a cycle. Yeah. Eti zikungo piti la bambo oso, basi sana langizidwe. Ndia yu oso, alangiza branch.
Osa langizidwe.
Ndia njia ntipitile makanizo.
Tina nanga ndine Rudosoko. Nkani zizi ndi zoonadi. Chifukwa, ndini ma example angapo. Tilekeze kuti mwana watu yanga, siti na wamamuna, siti na mpuzise kali kuhose, basi tima nitenga uti yeyo. Ndi baba basi. Sina puse kali kose. Koma wankazi na medima mu limbikitsa ndi nshito. Kumupa nikiza nazo. Apike, akonze nyumba. Olokoso ntawi zina ya pese kati. Mwana uyuyu wa wankazi. Akumusha pita mungu wake uchazo vala. Mm-hmm. Pamene mungu wake jwa wakungo kala. Kapena wapito wakungo sewe la mpira. Wabwedako. Ndiye zima vuta mtuja. Aka kwa tila. Alikubanja. Mkazi wake wadwala. Ama pese kati saa kuja. Saa kuja akungo kala banji. Saa taivi nchi jonse. Chiyama taimu na nukungo wili tati. Witi yoso kaa wili silamuketulo. Kutaa ya temba ula akukanika saa kuta. Zimene zizi tukuzuma mbila ifeo di makolo. Na mene tukupusi sana munawa. Chifoyo na kuti. Ndiyo mene tukua banga rezi ya nawa. Tinti ya banga inose. Chimozi mozi. Chito zima kukwira uyu. Uyu saa kukwire. Ndinao na banja lina agenso. Ivi na muna kalikale lichi. Tukusinja. Ankasinja nao. Akati tume ndo sinja, anyamata janisho ama sinja nao. Mini kuti mena pita u, sana kafutiki. Mana pita mbaje sana kafutiki. Chiki osa ama kuhili, ama pasa na roaster. Opika ndiwele. Ndiyotu ya kusesa nyumba, uyu akapanga china. Ndiyotu kapanga rezi yonchwa nao, ndukuza ni kuti, even nyamata uyu usa kafutika, uyu even kaza kati waduala. Nitu uyu uyu azika mpangila chiki osa mkazi wake kucha. Azika mchapida zo vala, azika sesa nyumba, even panja azika sesa. Ewa even mbaula zimeni, azika yasa. Ndiye nopa nopo, I think, tukweni kati sinhe. Chabu noe nao, zinapita, kumano pa nopo, tinti sinhe ni kutia nawa, tizalila. Chimozi mozi, basa kaya kutu ndo wa muna uyu nduwa nkazi, ai.
Ziku mwambi, ziku mwambi. Fundo, ndichu fundo. Kumasu ni mafuna ntinene kunena kuti, mbeni tukunena kuti, anamuna ndakazi, timalina mwasema. Hali kuma banji, kuma nduo chepa. Amene akupanga zorongo soka kuchuo sana. Anyamata ndatika na kualera bwino bwino. Mene example mapelekela. Aliko nditu. Koma ambiri aife. Nda amene tukulela anatu nditu kuti baba akale. Koma ntika ana azikila chito. Tenti pitilizi.
Ine ndi mbusi ya Grace Gonani. What a beautiful topic today. Topic hii ineyo to my side. Sisi majita bwino ulopangono. Kunena kuti we are a little busy. Kukuza, kabena kuti kupunzitsa ana akazi ukaoka. Yeti kusociety kuli mwana wankazi ndi wa mamuna. Ndene kuona kwanga ndikuona kunena kuti it's high time now kunena kuti men should wake up and do what is right. Chifukwa the man has a great responsibility as well. Siti na chedwe, apapa akuza kuyamba hapo nditu. Amene ali ndi ana manyumba machichepere. Ayambe kuwalangisa so ana acha, especially anyamata awa. Kuti kodi ku society akwenda kukhala motani. Kaya kumene osomena kupita akwenda kuti akhale munthu otani. Kumabanja kumene azipita kwakwenda kuti akakhale otani. Azikhala ndithu akuphunzira pang'ono ndi pang'ono. Chifukwa akupulikira frankly speaking. Or even in my office, anthu akumavutika kumadaba kuti kodi iye analeredwa motani. Timayankhula kuti zimezi kuma iye kwauku ndikotani. Simply because the behavior amene akudani imene akuonetsa. So don't say amayi ndi abambo mmanyumba. That's the start. Tiambile manyumbamu kwa punzitsa ana acha. Aka mapita zizo what is right to do. China soja mena mafuna ndifurokoze ndi chone nakuti kwa mbili ngati ntai mena kufuna kulowa mbanja. Kuma kama bridal shower, kuma kama send off. Ine kwa mbili ndi makonda send off. Chifuwa send off, kuma kama mamuna ndi mkazi emwe. Mma yambila zose limozi. Kumano apapa. Zintu zina sozo bizo zikumavuta futi anthu aja opunzitsa takamena tu oyankhula amalambalala samane na jeni jeni chifoti kumakhaso mwina achichepere ndeni mafuna ntanena kuti ngati kumbali ya send off ikuti akwaphunzisaso kuti pasipamwapo pazimene aphunzira mmakwawo zicha pamasali abe zinthu zina So akamaphunzisa ndikuona ngati kuti kuzikhala makapuzi ndi anthu onena kuti mwina ali ndi experience azaphunzisa umene uchako kuti anyamatawo kakhale ma good husbands kwa ana athu akazi zikhozanso kuchita bwino kwambiri olo bridal showers titaliso tiisinthe kuti tiziyambiranso limodzi ndi anyamata acha chifukwa we speak grooming and etiquette kumati kumuza mtsikana yekha grooming and etiquette yoti azikapanga zikamupangira mamuna yeti mamuna yeso ndekuti mwina sakudziwa ndizizo zoti sokosa akavala akuiponya uko ina akuiponya uko ina akuiponya uko pamene mkazi ukulongeza ndi tumapeza ndi tolga kai tachani kulongeza mene muti timasokosi tizikhala umu woti moja ndizikhala umu komano chifukwa chonena kuti tsiku limene chala shawa cha sakudziwa kuti ndizikapanga kodi masokosi akakhala ukuda ndikuyenda ndizayika pati kodi ndikavula imozi ndiponya uko kamena ndikophatikiza sakudziwa so ineyo tumai thinking ndimaona ngati kuti even bridal shower tiziyambiranso limodzi ndi nyamata azizimvera yekha limodzi kodi home management imakhala bwanji chifukwa home management nayenso nyumba makhoza kumanga koropa nkumanga sisa kumanga yotsaka ngaude ndekuti zinthu zizichitira ubwino ndeneyo nkuganiza kwanga ndithu kuti iyayi ndithu society nyumba makolo tiyambe ndithu kuwapanga anawo tisamasiyanitse kagwidwe ka ntchito wina aliyense agwire ntchito osalekera kuti poti uyu ndani uyu ndani uyu ndani uyu ndani zikomo kwambiri
zikomo ndinonso pali zikhalidwe zina madera mwina muno tingoti mwina kwakumangochikulizawo kupha lombe kulizawo anyamata kukaronga kuliso zawo anyamata akathansinga mene amatchera tsikana amakhala ngati amba kumawa kwanga ngati abambo ndiye zimene zijaso ndimaona ngati zimapanga contribute mwina amene ali ndi a better picture kuza so kufotokoza nkhani zimenezo kuti zimakhala bwanji fa amene achawo so akapita amafuna kuti azikha azipanga treat ngati tima smokings ye pitirizani timveko so mfundo zida tisamasule zose
zikomo kwambiri ine dzinanga ndine Grace Siwenda Kamanga I ndi topic yabwinoso kwambiri ndithu ndingotsira ndemanga potayanza ngaina anina kale ndizoona kwambiri nso tikula kuitsa defense makolo icho ndetivumiri tichifamba manyumbamu timatenganwa ana amuna acha kukhala mabwana ndithu amumusiyapo amuphikire timu tidzuza wankazi ucha basi apange ti ampatsire chilichonse aphike sima ampatsire tanena kale even kumuchapira ai siti kuchita bwino lopang'ono koma ine ndikumbukira nthawi inake ndinali ndi nyamata wantchito amene ndiye kuti kwawo adaphunzitsidwa nyamata wantchito waine amatsuka ngakhale mphale ndikuzani kutsuka mphale kuyanika ineno ndikati iya tsopano apa tiitane ntsikana neba anali ndi tsikana wantchito ine ndinali ndi nyamata adzapeti ai wapetapeta kale akupita uchigayo tikufunika ndithu anyamata athu ati aphunzitse zofunikira zoona kuti akapita ngakhale kubanja kuti mkazi wake wadwala athe kumphikira kayaphala athe
kumasadwaleasadwale
amuthandize zina ndizina watopa iye achite takeover osati moyo wa ulesi yaye azathu kunja kuthu azungu ameni amatsuka mbali kulibe kuti wantchitoi ndi chondi tiyeni makolofe tisinthe ndithu zikombo kwambiri
ayi zikombo zikombo umoto ndimene tikuchitira pano pa woman talk pamene tikambirana mutu wonena kuti azimayi mabanjamu omwina ndingonena kuti makolo takangalika kupunza mwana wankazi kuti akakhale mkazi wabwino akapita kubanja koma nyamata sitikuwaphunzitsa ayi ndi akapita mbanja muja tsikana uja makhala ngati wolongolola nanga si akumphunzitsa tsopano akulowaso m'malo mwa makolo mwana uja akanaphunzitsidwa kale mwina akanakhala kuti akukhala bwino ndiye pano mtondo pano ndi nkhani imene tikukambirana. We'll be back after the short break. Welcome back to Woman Talk. Topic yathu lero tikukambirana zonena kuti makomo takangalika kuphunzana akazi kuti akakhale akazi abwino akapita kubanja koma nyamata sitikuwaphunzitsa molongosoka inde aliko mabanja koma ochepa amene akupanga zimene zozo kodi maikaliati mutu umwamvaso first half ija azimayi alankhula inuyo mungaone kuti ndizoonadi zikuyenda choncho
ndizoonadi zikuyenda choncho chifukwa chonena kuti azimayi watu ayankhula and almost aliyense akukamba kuti vuto ndife makolo makamaka azimayi chifukwa timakokera ndingaleo titimakokera kwathu kuti mwana watsika nayo asaka tichitise manyazi. Komanso tu ndikaonesetsa zimatheka kuti wamuna uja waphunzisidwa bwino bwino. Tikambe mbali zosazi mayi. Wamuna makhala kuti waphunzisidwa bwino bwino wosaphunzisidwa nkukhala watsika nayo. Ndiye akakafika kubanja akono sopano ndiye manya akatu. Manga sindiye kuti wotumikira khalanzi bamboyo. Uyu mene anazolowerera kwawo basi chichoselwa zimpangirano amuna. Ndiye tiyeni ya tikambenso mbali zose pamene papa. Kunena kuti inde vuto ndife makolo, makolo ena chimakokera kwathu kuti mtsika naye asakabwerere. Komanso kuli makolo ena zinzanga amene tili muno. Timanena kuti ngakhale wanyamatayo timphunzitse. Ndiye nkhani yonseyi ikugona ponena kuti makolo amene mutimvera kunjako. Chiyeni tiyambirire anawadakala amuna amuno. Meneso anzanga afotozera. Mena mpoyamba ntengo suongoka utakula kale. Koma udakaliwa umuno. Mwina ndisire pamene papa.
In fact, pamene mwanenapo, mwanena zorongo soka. Because Grace ananena kuti, mwina nkofunika kuti tizipanga masendof. Koma mtengo tu kakarabulu wakula. So nga ongo.
Ah, yu mango choka.
Niti entiambe, aya ngono. Pituliza nindi fundo ndito.
Tina langa, ndine Elizabeth Chakaza. Nungo funa kuhiga po mfundo kwa mbili. Mena ninera zinzanga onse. Kuti tukukuza tinganina kuti tukukuza generation imene kutsogolo ikutivuta kuti tipange maintain chifukwa choneno kuti zikhalidwe zimene takhala tikuphunzitsa mbuyo wamu anambiri masiku ano akumanena kuti iyayi zimezo mumachita inu litiro kale masiku ano ndizatsopana makwakumati 24th century ndeyo oso akumafuna kupanga sachani za 24th century zimene zikuono ngaso kwambiri tsogolo lawo komaso iwo woso umuntu wawo chifukwa munthu aliyense akakhala amafunika kuti aonetse umuntu wake kuti kodi ine ndine ndani mene munanenera kuti nyamata akangamba kukula muzi amafika pachaputu wakula watansinku akangothansinku mene uja ifeyo makolo ndi yamba timamba nokumulemekeza achimwene baba ankolo ndani kupeleka maina mbiri mbiri to the point kumpanga ndino boss bwana so mwana uja amakula ndi mtima utiwa umenewo ndina chimwene ndali yeso muzungulira akakhala ntsikana kwa iye yamamona kati ntsikana ndopanda pindu iye ndamene aliwotani ofunikira so chilichonse kwa iye yamanena kuti ndikuyenera ndichitiridwe osati ndichite ndichitiridwe ndeka ndikuphika aphikiridwe kuchapa achapiridwe
sitidwa
kusitidwa chilichonse ndemwina sena mafika poti akasambisidwe maona kwabereka akasambisidwe zimene ndizimene zikuononga kwambiri mabanja ndi mwana otero yoti wakula mu scenario yoteroyo kani mu society yoteroyo wakula wakalo wano naye kutani kubanja kumene kuchako ndikumene zimakaonekera zonse kuti kodi awa kwa usana akuze bwinwa awa iya kwa wana akusa bwino wawo ndifukwa chake munthu chamafuna kuti akafika pabanja paoneke kuti yedi ndi bosi ndi achimwene ndi ankolo chilichonse chochitika sipanga kuti ine ndine ndani ndine bwana ndi ndisichazima kavuta sono mzimai ino wafika amakatopa chifukwa chilichonse akupanga ndani akupanga yekha zibambo isakunthandizira ndechongofunikira mmene mwanenera kuna kuyenera kuyambira apa chifukwa tikayamba kuntunda kuzitikanika panopa ndifukwa chake tikuona kuti zinthu sizikudani kodi sizikuyenda so nkhani ndionena kuti awa amene ali apa awa akulakale kuti taongole ndisisomo kuti akhazikike koma awa amene akukulawa tiatani ndinkuyamba ti ayambire pati ali ang'onopa kuti kukula timatere anandipatsa chisanzo chabwino rudo amati kubanja lina lake kale time ya chamatipatsa amangotuziratu makolo mawa tikusinja kandi wenyamata kandi wendani tose ande kunali mitondo ali ese ntondo wake kunali be kusanka kamakhala ndankolo nyumba amukaenda chimwe na achemwa aba amayanu ife timapatsa ulemu koma nawonso amatani nawo amasinja nawo lero mwana kumuza kuti mama ulawirire usese panji akuzati aya ma no I'm tired mami no this so ma no this wachuluka ndi tikangoti eh chabwino chimwene pumani bosi pumani tikumpweteka mwana uti mapeto ake tsogolo adzatipita ndani isitoni
ai zikomo kwambiri ndipo nzona zimai nzona And actually, even my husband told me about kuti zosinjas, kuti ndiitwa masinja. Ati kumaseka so atoti, hey, makala ndi kusinja.
Ine ndine Jean Madola, nkhani iri yabwera mthawi yake. Chifukwa amene zunenedweramu, zikuoneka kuti azibambo, anyamata ambiri, anavulazidwa kale, sangateke kwa sinta. Ngakhale mumpititse ku send off kuzosateka. Omano kani imene yakufunika ndamine tina wangono angonowa amene angathe kukonzeka. Inde wina ku send off kwakho zokamva nkusinthako pang'ono koma si ambiri chifukwa adawonongeka kale. So pakati apo kunabwera gender balance eti kusonyeza kuti gender balance jasiri kuigwirisa ntchito iyi. Tikungopanga nokungoti ii nanga sizazungu timatero eti. Go kwa azungu, azungu ama gira nchito, ama tandizana. So, ana amene tili na wopa nowa, angona angonowa. Ndwene otita apunzise kwa mbili, kuti ate kumazi tandiza pa oka. Moyo ukulimba masiku anu. Ama ata kuchoka kunoka kazi kolina, aga mpigiranda, akufunika kuti apuzireka nchito, zo gwira apa komo. Maule muamene eti mapereka kwa mbili, ifeo kwa tukumarawi kuno. Tima nena zaku nolusi kunena zaku inaye. Tima onjeza. Ii, amene ondashi mwene. Ii, amene musie ni. Mwina kata atere mfa. Iwo zikanga tumutu wa mamuna wamba. That's years manage. Eh? Iwo tumutu wa mamuna. Sama wange za azimai. Asa wange za azimai ndeye kutichani. Eh? Sama wange zima pezeka tukuti. Mwana wangazi inga kaya tima nkonzegera kwa mbili. Kuta apita kumene kuja. Kwa mama kakala kaporo. Kwa mamuna uja. Ndithu kubwera nyumba kuvula trouser munthu akuti simati ona kuti mwe ndiona unaponda apa trouser wino unaponda apa wangu ikhutwa mepa chakupita umangoneratu ungodzwiratu kuti awa ai akuchokera kola kuika makolo sada achite bwino komano nthai zambiri kumakhau nendi ntsika nakangola kutsaka ngono ngono kwanusana kulangi kwanusana kulangi iwo nalangidwa khaidwe mekupanga Azimai, azibambo amene mukumvera kunjako, anyamata, please, tenti sinte, zinthu zimasinta, chinachi kalibe chachikale kale, ndi makumbukira David atatsapa ngono kufa, anamwita Absalom, alibwera kuno, udzikhalise mwamuna, amatanthoza akhale ndi khaidwe labwino, athe kumagwira zintchito motumikira, kholo likupita, ziko mukwambiri.
Ndine mai Roni Raja. Muto wa lero ndi muto osangalasa wapi ndipo wabwino. Otsegula mwina ati ngati makolo. Kwa tsegula ndithu mutume kuti azindikire choyenera kuchita kwa anawo amuna kapena akazi. Kwambiri ndifuna ndinene unawo kuti anyamata kapena tingere azibambo ameti nawo mu society yathu ino. Anatengera chikhalidwe chimwena cha makolo choyenera kuti nyamata kapena zibambo. Ndiye mutu wa banja. Pamene zimai ndio tangatira kuti china chichose amtangatire amtandize apange china chichose pakhomo pacha. Iye zibambo changu khaba sikuti iye ndi mutu wa banja. Kasha ina inde manati chikhalwe china ndi chabwino koma tofuna tapemphe amene amapita kuzinamwali monga ambiri fetu chokera nchimizi. Nchimizi mu Palibe amena angane kuti ine ndukha ntauni ndibe kwathu palibe ali yesa anachokera kumuzi. Ndiye tikupempha ndithu makolo nakuti ino ndi nthawi ina. Tiyeni ana amunawa tiyambire ali angono kwaphunzisa. Kusesa kuti lero ukusesa ndiwe John. Kuyambira kuchipinda kwako mpaka panja. Khakupita kumadzi mpase sondowa. Nyamata yoso apite kuchani kumadzi kaya kumunda ndakhandi kuzona ndimachokera kumudzi ndakhandi kuzona popita kumunda ukunyamula makaso ndiwe sikana kunyamulira John iyo mai yako kwanyamulira bambo yako kwanyamulira iye ali patsogolo
John
ndikusa ali patsogolo uchabu kupita mukalima ndime samagene mofanana pabe chinamana kuti unyamata ndimeka ya kwanje ai ali samate eh ali sentime yake ndio fanana mukalima lima mukatha makaso je so unyamula ndiwe nsikana eh Kabe zina kuli? Aa, tona mulantile nzako yuwe joni tenga magasu ayi. Ndiwe kunyamula magasu, ukufuna so masabori mugaje magasu na magasu unyubako mugaje eso. Eh, joni ujali basali pe. Eh, mpaka kunyupa ugafiga. Ugeambe so yuwe ntika naso ugeadani, yange naso ubekobida umazi. Joni, azimai, ino nitawi ina azimai. Tatia nitaalele buino anyamata awa. Tisizi ndia kuti, nitawi zina. Nyamata azakula, azeno kabaeka. Hmm? Mwina so nijifuwa jina jimete maona kuti, na nyamata amene sana punsidwe buino nchino zaba komo. Ama fulumina kulowa mbancha. Mwina wangamba nchino mwezi umozi, kena mkofati, eh, nifuna nzanga. Why? Chifuwa yota akulepea kupiga. Akulepea kukoba mnyumba mwake. Akulepea kuchapa. Azima ife maka maka. Chifuwa kutika na zampidi, azima mwasama kaba kumo. Ndi zima ya wendo makandia anau. Wamamuna wangazi umalela ndiwewe. Kwa hivyo mama paka jali, mazulo. Neni nchilo ya ife azimai. Taalangi sebu nubwinu. Taapuisa nyamadawa. Zo ina kuchita.
Ziko mwa mzini. Ai, topic yo beba. Ai, tuko mundu mene tukuchitila pano kwa woman talk. Ai, azimai watu wa dinda mfundo. Topic yatu, I think mwa imfa. Azimai. Amena ama lizira kulangula mairaji. Akuti ifeo azimai, tindu dindo. Wa ukuru. Tufaka wini kawini, nifamene tumakaba kwa komo, ndia natu. Ndiye tiye ni anawa tealele mufanana. Chifukwa, akapita kubanja kuchi. Ose, akakale ogwilizana. Poti, topiki ya tulelo, chumanina kuti, azimai, kapena azibambo, mabanja, tangangali kanditu, kuti mwana wankazi ujati mpunzi, sechi na chilichosa, kupika, kusesa, ata sakatiti manyazi. Kumananga nyamata ayu, tukutani nae. Ndiye ndukuzua kuti, mwamfapo, ndiye tumapunzi lapo. Ndiye next week muza kareso pomwepo, nambala yoyili pasi kuenda ya WhatsApp, mutitumizile nde mangazanu, kangati muli ndima comments, kangati mukufuna sokuti, pati matopike na mene mufuna utitiza kambinani pano pa ntondo watuno, mukuza kutitumizira. Ndiye lero, sina nindeka, ndina ndi
Gertrude Karani na Banda Kariati.
And ineyo from me, Jane Gogodas, thanks for watching and goodbye for now.